Yama ahwefo nyina achen yesama mu akwaba ede eba amansan television so na sade ahwefo enim no dane dane na kwada adwada na efiada bia ye de traffic watch ebrew na yachira wo sade krom etie efa sade traffic situation etie na enei no yaba bepiem wo airport junction meka airport junction na ufri 37 ebesene akọ madina na anase ufri 37 yeah abesene akọ madina denta no the first bus stop and the second bus stop no aha no ye airport first junction na yababe pie na yebepie ha no said the has traffic situation it yanka de nyina no uhwe uku adase ya aha no echire sopa nanso na yebepie ha no mehu police fo mienu ewa ha oba baako na bema baako ha omo direct traffic na I think say sabre de omaye omo dwuma nyina wie nti mehu said the police ni ba no afa ne bag a she ne sa me ye sure so o pese o free scene ni na eka bema no na ufri Madina e ba besene atwam akwa Accra Central na watwam nso akokwa menkroma circular traffic no ewom kakra nenso no omo ba no e ba na police ni gina ha no na emu da ho nti wo hwa manim tenten so se ya e yade akas no e ba besene akok na ufri Roman Ridge nso e ba betie simua na waba betwam akwa Madina denta nso a traffic no enim ti sabre afa na obi frifie na se oba besena kwa adwuma e wo Accra Central ana se oba besena kwa adwuma wo Kwame Nkrumah Circle yade a traffic no enim bebre nenso no wo hwe machi ntenten so omo mu fri Madina ene adante ba besene akọ Nkrumah Circle ana se omo besena kwa Accra Central na yade a abape so na minim selfa no de police fo no ejina ha oyẹ mahu se sebe odin nsa e na aso ni sisia omo direct de nenso omo ko minim sabre se bia ebre no na amo omo kwan se omo mfiri ha midin e de Isaac Otin yade a me ne shaibu lasisi ni kwadwo entwi e na yede ene traffic wo dwuma dia yede e free airport junction e won kran ha etimi e de bro nti wo hwe omo free Accra Central ana so omo free 37 ne ba be sina ko Madina na yade a omo no agina e nam se sabre no traffic light e wa ha no e ye adwuma traffic light e wa ha no eye adwuma nanso ye baaye no na police fo no gyina mfimfim a omo direct na traffic light na eye adwuma still ebia minim se omo bra e se omo de ye adwuma na aso de a na omo free ha kra ama sesi a no aha eye ade a police ni bia ni nanso traffic light eye adwuma nti na ama movement no e kon kakra na sabre de e nam se traffic light no aso kokon nti no ama omo free Madina adenta e ba besene akọ Accra 37 Kwame Nkrumah Circle ne nimpotam nyina no agina omo hwɛ sɛde ɛbɛyɛ a bibia nso ɛbɛtimi atotɔ yie me ne adravafoɔ baako mienu bi bɛtwetwe nkɔmɔ na mabusa omo sɛ nansei traffic situation no ɛwɔ ɛnkran ɛne nimpotam no sɛn na omo hu no na den ɛna omo bɛtimi aka afa ho wɔyɛ dwumadie a yɛde brɔ da wuku ada adwoada ɛne efiada ɛwɔ amansan television anopabo so so ɛbra nana yɛ afianko ɛne ne nua ɔdabia mensan hese atenaseɛ na ɔmde dwumadie no ɛmpompɔn so ɛbrɛ wɔ na ocean one so ɛyɛ tv station a ɛwɔ Elmina Cape Coast ne nempɔtamu ɔmo fa bi san so na radio stations ahodoɔ nso a ɔmo affiliated to ATV no nso no ɔmo ɛfa bie ama ɔmo wɔ Ghana afana nyina nso ɔmo ahu sɛdeɛ ɛnkran yɛka sɛ traffic said the situation tia omo so atimi ahubi enti ohwe manim a yade a traffic light kokor na so green na so fache me pa green na so ama omo a omo free Madina denta any East Legon nyina nso anya kwanya omo twam akọ omo twi moto nso no dodo na nso yade a omo no aya minim de ana omo de mra hye omo nsam ye ohwe a se kokor no so a senka omugina na ebitimi de force etwam eninti saa adie yesre Ghana Police Service ahweya omohwe kwanso kosekose na omoma omani nkosa adie no ho esanse etimi koso accident na hwe ya na akofa ohaw kese etimi ediaba omo a omotonton niema nso dodo na no eya ade a ewa ha na omo omotonton niema wo traffic mu de traffic light no so kokko na ehye omugina omo nso omo de omo niamma akwanti obepiemu airport mpotemu ha de ekoso kakra wa ha bra ene yebepiemu wa ha no traffic situation no etie na omo omo free enam se traffic light na ho do ba mienu miensa wo airport first second nti no omo a omo ekọ omo nim tenten so no yade a eya na achi kakra na sabre omo omo free 37 besna kwa denta de no nso aso ena omo nso etwam na omo omo free Roman Ridge e sane ababesene akọ Madina Denta ni East Legon Potemu nso no sabre no omo famu no green aso ama omo nso e ba besene akọ ama bibia nso etimi atoto yie ma me hwe na me ne abusuafo ba ko mienu bi entwetwe nkomo na me musa wo mo se traffic situation no se de etie no ana edru ukwada se na ye hu se de etie ne ye ne opani ba ko enkasa na ye hwe se de be onye ready so na ye be kasa nenso sela no ye ne o manfo be kasa ni abusu wo mo se de traffic situation etie ma me ne brother ba ko enkasa boss good morning.
Yeah, morning.
Morning. Now, it's saying.
Yo.
And up here, you said the traffic situation here. Me who say I saw green. Today, obey to me. Iko. Now, yet me any watch in community. Sabre no. Omo mu free. Adenta Madina na eko no. I saw. Enti. I adi a yenti me ne. Openi ananka. Ene ne kasa no. An kasa. Nenso no. Yenu ombe kasa. Ni abusa omo say so far. Ye can traffic. E wan kran ha. Ye. E so te. Na bibi o ha esempanifu omo ko adwuma hodo so no ombetimi anya akwanya ntentem so na omo atimi akọ ama bibi anso atimi atoto ye nti ohwe manim tenten so ase de makere mensa na omo free 37 so ba no omo famu no abi ama omo ama omo ko na minim aha ye ntwa U10 wa ha nenso driver ni bi air force atwa U10 wa ha nti ohwe a GT 2811 minim se sana se oye wo kwan so aminim de aha no so no ye mahu se police ni bi ehun no enti wo de America wo chase no na wakwakwoche no minim police ni ani ene de obetu mirika papa e san se wo kọ nanso yo abrante ye no kọ enti se de na meka no e yade a yabepie mu e wo airport e wo enkran ne ne mpotamu ha aha na ye hu se traffic situation tie na police ni na no chase GT 2811 car otwa you force U10 wa no e yade a wan so afa taxi a o chase no na o hwe ma me ne opani ba ko nkasa na me musa no se traffic situation se de tie won kran ha no se no hu no opani good morning.
Good morning.
Papa John net say.
Bako.
Amansan TV suni. Na anope ye hwe se the traffic situation tie. Kurom no usori anope se ya. Aya net mo say.
In fact, the traffic situation is always bad. But I will say that today is better as compared to other days. So I will not be able to explain to why the change.
So is there any recommendation be about me dia mampani for far Accra hatitu said the traffic situation net here?
If they could help workers to at least have some conducive vehicles that can convey them in block, I think that would be okay. Instead of every individual, as I'm moving, I'm alone, but I'm moving with one car. But if there is a collective, a group that can pick you in a comfortable, that you think that even if you leave your personal car, it will serve the same people, then it's okay.
Thank you very much. Sir, your name?
I'm Tahiru.
Okay. Alright, Tahiru. Now, I also recommend this senka. Ebeti mi ayenti se titi ya na osa. Wohoi ene. Ifi metro mas e ba ye. Nka ejuma efwa. Eko ejuma hodo na omu nina ako bo chenku ofa ako. Ni afa wa omu. Enu bebwa ama se de traffic na tia wan kren hana. Etu eti mi etu. Esan se nipa bako. Nwa yere ka bako. Obiti se ya afyanko se. Nwa yere ka bako mi ya afyanko. Na okoso traffic. Ni nina ya dia. Mpenifo. Etimi ebetimi ayaboa ama bibia etimi atoto enche medi dwumadie ni nyina ebeba na wie ne magiemu e de ama odabia mensa hese woni ni nua bema nana ya ofianko afurukese na ometimi atoa dwumadie no sunti ubepiemu wo airport ene ne mpotamu hade a traffic situation wa ha no ekọ nenso no e yade a mehu baako mienu GT 2811 car yentwa U10 wo ba bia megyin nso afọsọ atwa U10 na we nyina yade a ekọsọ wọ kwan so a se approachifọ anhwe ama saa de no eto antwa we Kabi dispute di bank betimi a create accident na akofa oha okese e di aba nti aha ena ene de traffic wa jumedi a ye di free airport e won kran e di ni nyina asia midin e di Isaac Otim me ne Shaibu Lasisi as a cameraman ena kwadwo entry ono nso John Bosco ena ono nso ye driver odi ye free studios kese mu e ba ye nti sabre de odi abia mensa hese maami broni se otim nka na ohwame a som na jumedi no de toaso no so momfa toaso.